garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko barundi yabereye I Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikadze turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2022. Reka mwese ndabahe ikadze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye I Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Muri kino kiganiro tugiye kurabira hamwe igice gikuru cya kabiri citiriwe intwaro rusangi n'intwaro ibereye, aho tuza kuba turi kumwe n'umutumire adufasha kumva neza ikigabane cya mbere akaza no kwishura ku bibazo bimwe bimwe byabajijwe n'abakunzi ba kino kiganiro. Jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkaba ndi Frank Espoir Ndizeye. Nkuko nari mpejeje kubibabwira, twagize amahigwe yo kwakira muri kino kiganiro umwe mu bashize umukono ku masezerano ya Arusha n'umushingantahe Dr. Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije ndabaha ikadze muri kino kiganiro.
Mwiriwe Frank, murakoze cyane kudutumira muri iki kiganiro, ko ni ikiganiro gikomeye kivuga ku gice gikuru cya kabiri.
Mu kiganiro cyacu tugeze ku gice gikuru cya kabiri cy'amasezerano ya Arusha. Mu kigabane cya mbere muvugamwo intwaro ibereye n'intwaro rusangi, mudusobanurira neza uko iyo ntwaro imeze n'uko mwari mwiteze kuyigera ko mwisunze aya masezerano ya Arusha.
Icyo gice cya kabiri kigizwe n'ingingo zitandukanye. Ubwa mbere hariho integuro. Integuro itwereka icyo abashyize umukono ku masezerano ya Arusha bashatse bifuje gushyira muri iki gice gikuru cya kabiri. Bijyanye n'uko babona ko amahoro y'ukuri mu Burundi, uguhagarika ingwano n'amacakubiri n'amabi yose yakorewe Abarundi byoca mu gushinga leta ihagariye ku ntwaro rusangi demokrasi n'intwaro ibereye bonne gouvernance. Nicyo gituma iki gice rero cyiswe demokrasi et bonne gouvernance, intwaro rusangi, intwaro ibereye.
Iki kigabane cya mbere kigizwe n'ingingo nyinshi zitandukanye. Mu ncamake mwogerageza mukadusigurira izo ngingo naho zoba zihuriye n'intwaro ibereye.
Ingingo ziri muri icyo gice tubanza gutangurira ku kigabane cya mbere, chapitre ya mbere. Iki kigabane cya mbere ni kigabane gihambaye rwose, kuko nicyo gishinga intumbero nyamukuru zizoshigwa mu ibwirizwa shingiro rizotorwa imbere y'uko amatora aba. Kuvuga iri bwirizwa shingiro ryatanguye mu 2005 gushika rikugwe mu 2018. Ni kumenya rero ingene iki kigabane cya mbere gikomeye, ni ukumenya ko cyashizwe mu bwirizwa shingiro Uburundi bwagendeye ko iyo myaka yose. Ikigabane cya mbere kigizwe n'ingingo 11. Izo ngingo 11 zirerekana neza cyane intumbero nyamukuru zizoba ziri mu bwirizwa shingiro. Icyo twashaka gushika ko kwari uko izo ngingo nyamukuru zizoshibwa mu bwirizwa shingiro zotuma abarundi koko bumvikana bagashira hamwe kandi bakakurikiza ibyari mu bindi bigabane mu bindi bice bigize amasezerano y'Arusha kuko byose biri hamwe kugira ngo abarundi batekane abarundi bakingigwe abarundi baje mu nzira y'umwumvikano ingingo ya mbere irabivuga cyane niyo twise valeur fondamentale ni kuvuga ibintu nkoramutima leta zizokurikirana zotegerejwe gushyira mu ngiro ku ngingo ku neza y'abarundi. Ingingo ya mbere iravuga neza ibyo leta itegerezwa gukorera abarundi ari cyane cyane gushyira hamwe kunga gushyira mu ngiro ibyo byose bizoba biri mu bwirizwa shingiro. Icyo novuga ku ntwaro rusange twifujije no kivuga mu gifaransa mvuga nkaza kubyisugura mu kirundi intwaro rusange yiswe démocratie constitutionnelle iyo consociationiste murantunga démocratie consociationiste abari ko baradufasha kugira ngo twumvikane bafashe icyo novuga uko abandi mu bindi bihugu bari bafise ingorane nk'izacu uko bashoboye kumvikana gushinga amareta gushinga amabwirizwa shingiro yaho dufate nko mu Buswisi abatabizi mu Buswisi hari novuga ubwoko butatu hari abavuga igifaransa abavuga ikidagi abavuga igitaliyano baratubwiye kandi no muri Liban aho bijanye n'ubwoko kandi bikajana n'amadini uko hari amadini menshi yaramaze igihe arwana n'ubu tubona yuko bitaratungana neza mugabo baragerageje gushyiraho amabwirizwa shingiro yubahiriza umwe wese mu cari. Rero ingingo ya kabiri irerekana rwose mu bijanye n'uko abarundi bameze ivyo abashize umukono ku masezerano bumvikanye habaye impari nyinshi izo mpari nyinshi hariho annex muri amasezerano y'Arusha ibyereka neza uko impari zari ziri na cyane cyane ku kibazo cy'amoko ku kibazo cy'imiryango ku kibazo cy'abaganwa ariko novuga cyane cyane icyatumye n'ubu hakiri ingorane ni kuri iyo ngingo ya kabiri igice cya mbere tuvuga yuko u Burundi ni igihugu cyikukiye ni igihugu cyunze ubumwe kandi kikemeza kandi kigasomera ubudasa mu bantu buhagaze ahanini ku bwoko no ku madini tukavuga yuko twemeje ko hari abahutu abatutsi abatwa bagize abarundi aha harabaye ikibazo cy'abaganwa niho mu ngingo ya kane kuri iyo ngingo nyine ya kabiri novuga yuko bavuze ati abifuza yuko ubwami intwaro y'abami yogaruka mu Burundi bashobora kubigwanira atangwanu bateye ariko ingwano ya politique tuvuga kugira ngo intwaro y'ubwami igaruke niho bamwe bashinze rero ijya migambwe ivuga le parti monarchiste n'ibindi naho byavuye tukongera tukavuga yuko muri iyo ngingo nyene yuko ururimi rw'u Burundi ari ikirundi izindi ngingo zizane cyane cyane n'ibigize ibigabane byo mu bwirizwa shingiro murazi yuko mu bwirizwa shingiro bamwe batangurira ku kigenga agateka ka zina muntu mu gihugu twisunze Declaration Universelle des Droits de l'Homme ni n'amasezerano mpuzamakungu u Burundi bwashyize ko umukono ibyo rero nicyo niyo ngingo ya gatatu ihagarariye cyane cyane kuri ku bijyanye n'agateka ka zina muntu n'ibyo byose dutegerezwa kubahiriza ku muntu uwo ari we wese igabane n'ingingo ifise ibiyigize bishika kuri 30 byerekana koko ibijyanye n'agateka kazi na muntu tubishigikiye rwose ingingo ya kane ivuga ibijyanye n'imigambwe uko imigambwe itegerezwa ku gukora mu Burundi kandi yuko twemeye yuko mu France multipartisme kuvuga imigambwe myinshi yemerewe kubaho mu Burundi tukavuga yuko hazoba itegeko ryubahiriza ukuntu imigambwe itegerezwa gukora haba mu gihe cy'amatora no mu gihe mu bihe bisanzwe hagati y'amatora ingingo ya gatanu nayo ivuga ibijanye n'amatora nyene yerekana yuko kubera twemeye intwaro yemera imigambwe multipartisme yuko ibyerekeye amatora bitegerezwa kuba kugira ngo abantu bahayane ku maprograme yabo tukavuga yuko na hazoba komisiyo izokurikirana aya matora n'ingene izoba iri mu bwirizwa shingiro ingingo ya gatandatu n'ingingo y'indwi n'ingingo y'umunani n'icenda ijanye cyane cyane n'ingene leta itunganye leta murazi yuko leta twemeza yuko mu gifaransa novuga ati separation des pouvoirs ni kuvuga yuko inzego zitandukana mu kiringo cy'intwaro ibereye n'intwaro rusange izo nzego nazo nizihe hari urwego rwa mbere mu rujanye n'icyo bita mu gifaransa leta ariyo pouvoir législatif ni ukuvuga umukuru w'igihugu na leta yashinze hakaba inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ibyo bita mu gifaransa le pouvoir législatif hakaza rero na n'urwego ruhambaye rujanye na n'ubucamanza le pouvoir judiciaire izo nzego rero zitegerezwa gutandukana muri demokarasi ibereye mu ntwaro rusangi ibereye iyo zidatandukanye niho ibintu biyangara ariko kandi turabibona yuko bitagenze neza kuko igisata kijanye n'ubutungane dusanga yuko leta ari perezida abifisemo uruhara runini mu gutora abacamanza mu gushinga abacamanza n'ibindi ugasanga iby'imigambi biragiyemo n'ibindi byose bishobora kononera intwaro rusange intwaro ibereye izo rero nizo ngingo nyamukuru zigize ikigabane cya mbere cy'igice gikuru cya kabiri. Icyanyuma kiri mu ngingo ya 11 nikijyanye n'igisoda n'igipolisi, le corps de défense et de sécurité, inzego z'umutekano, nazo nyene turafise ibyo tubivuga ko ibizoja mu bwirizo shingiro. Niho rero usanga harimo bya bindi byo kugabangana ubutegetsi n'ibibanza muri leta no mu nzego z'ubutungane, mu nzego z'umutekano cyane cyane. Ibyo rero nibyo navuga kuri iki kibazo cya mbere cyo gusigura neza ibijyanye n'iki gice gikuru cya kabiri, ikigabane cya mbere ari ikigabane mvuga cyane ko gihambaye, kuko nicyo kizugira ibwirizwa shingiro rijya ryatowe mu 2025.
Urakoze cyane Dr. Reka tugaruke ku kugabangana intwaro n'ibikorwa bya leta mu bice bingana bya moko. Mwabyumvikanye gute? Bihurira hehe n'intwaro ibereye ko hari abantu bamwe bamwe babifise ko amakenga?
Novuga ubwa mbere ko abarundi hari aho biyibagiza canke bakabaza ibibazo batatanguye kuraba akahise ku Burundi uko kameze. Mwibuke yuko ingwano yaba mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi, yaba mu masezerano y'Arusha, icatumye abantu baja mu biyago igiki nuko habaye ingorane. Izo ngorane nazo zari hagati y'abande. Twavuze kare yuko abagiye mu biganiro bumvikanye yuko abarundi muri rusangi bagizwe n'abahutu, abatutsi, abatwa. Ibyo ni ibintu bihari. Ubwicanyi bwahabaye bwatumbereye cyane cyane ayo moko tuvuga, ayo moko abiri. Ntitubona n'abadukurikirana badufashije uko twaberetse izo ngorane, niko bashatse gutora inyishu. Niba bamwe bavuga bati twebwe twarakumiriwe, aba nibo bafise ibanza binini n'ibindi, ni ukugerageza yuko cyane cyane mu nzego za politiki abantu boshobora kuba barimo bose. Ni ukuvuga ko abo bagirizwa ko bari bafise byinshi cyane byose, muribuka mu Gifaransa bavuga arme monoethnique tutsi n'ibindi, hariho inyandiko n'imitigiri berekana. Ibyo byose byatumye abantu bavuga ati reka turabe yuko mu bijanye na politiki abantu boja hamwe, ntihasubire kuba imigambwe ivuga ubwoko bumwe yiyitirira ubwoko bumwe, ntihasubire kuba igisoda kivuga ubwoko bumwe n'ibindi. Ibyo rero nibyo byatumye ukugabangana mu bya politiki no mu nzego za sekurite, mu nzego z'umutekano, abadufasha batubwira bati reka turabe ingene dushobora kumvikana. Naho bitaniye icyo ni ikibazo kiza kuza mu nyuma, ariko ndacyishure ubunyene. Naho bitaniye ahanini n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, kuko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi twibuke ko yaje habaye ntega barangara. Amakungu yose avuga ati hapfuye abahutu, hapfuye abatutsi n'ibindi byinshi. leta ihari ni leta y'abatutsi yagizwe nibi nibi leta nta bahutu bakwiye canke benshi barimwo niho rero president Buya wo muri cyo gihe yashizeho leta yarimwo 50 50 naho batavyanditse bayivuga abantu barabibonye no mu siguro barabisiguye bahejeje kugira n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bari biyemeje yuko atangorane zizosubira kuba ariko ingorane zarabaye kubera iki kubera hari ibibazo nyamukuru bitatorewe inyishu ingorane zarabaye kubera bagiye mu matora ayo matora bavuga ngo na matora y'amoko n'ibindi hari ababivuze hari ababihakana ariko nibyo bintu abarundi barimo none umuntu yoba kira urubanza gute yobashirira hehe atavuze ati reka turabe abafise byinshi tubagabanye abafise bike tubongerere naho havuye bijya bya 60-40 mwibuke yuko muri 1993 abari bagiye ku butegetsi bitirirwa ahanini ubwoko bw'abahutu hanyuma abagandaguye umukuru w'igihugu bavuga bati ni cya gisoda kitashatse igisoda cy'abatutsi kitashatse ku butegetsi buja mu bahutu nuko bimeze nuko byari biri kandi n'ubu hariho benshi bakivyumvira uko rero byinshi kugira ngo umuntu agutorere inyishu naho ugenda kwa muganga arakumviriza wewe icyo icuririra ikibazo ufise akaraba rero ingene agitorera inyishu niho rero havuye ibyo by'ukugabangana baciye ku by'amoko kuko niyo yari ingorane intambamyi nyamukuru n'ubu igihari ntitubihishe rero ibuti ibihuriye hehe n'intwaro ibereye iyi intwaro ibereye ni intwaro mu gifaransa bayita inclusive ni intwaro ishyira hamwe bose kuko intwaro za mbere icyo bazinegura nuko zari intwaro zikumira intwaro exclusive ni intwaro zagarutse n'ubu naho amasezerano y'Arusha batayakurikije ni intwaro nazo nyine ziri exclusive umugambi umwe ubwoko bumwe n'ibindi ibyo rero nibyo bitari mu intwaro ibereye ni intwaro inclusive ni intwaro ishira mu bose ni intwaro ihuza bose muri aya masezerano y'Arusha rero twaragerageje kugira ngo ibyo bintu bishyirwe mu ngiro byumvikane no muri constitution kugira ngo uzoba ari ku butegetsi abikurikize ko twavuga tuti abantu batabishyize mu bwirizwa shingiro hari aho umukuru w'igihugu azokwicishiza aho yishakiye kuko hajya ingorane si byanditswe ingorane n'iby'abantu bashize mu ngiro nibyo abantu rero bashize mu ngiro biva mu byiyumviro byabo biva mu kamere kabo buva mu byo bifuza gushikako ariko bifuza gushikako ku neza barayishikako naho bituba byanditse ariko bifuza kugira nabi naho biba byanditse barabirenga ko ikibazo nyamukuru ni kuri ku byanditswe kiri cyane cyane ku bantu bategerezwa kubishyira mu ngiro ngarutse kuri iki kibazo cy'ibingana by'amoko ni hehe bituhuriye n'intwaro ibereye kuri ayo makenga icyo novuga ni uko mu bisanzwe y'abantu iyo abashoboye gutwara muri iki kiringo cy'imfatakibanza n'iki kiringo hamaze kuba amatora iyo bemera bagatwara neza hariho ingingo zitari nke bari gukurikiza bikadufasha kumva neza igituma uku kugabangana bitari kuba intambamyi ubwa mbere hariho mu mpari twari twagize hariho abatifuza yuko twandika amoko abahutu abatutsi n'ibiki tukavuga tuti oya twese turabarundi ibyo turashobora kubyumvikana mugabo ntituvyandike ntitu ariko bashimye kubyandika turagerageza rero yuko twokumvikana ko ibyo byo kugabangana byoba byofata ikibanza kinaka kugira ngo abantu bamenyere gusubira kuba barundi batasubiye kuja muri ibyo bya moko nicyo gituma ku ngingo ya 10 umurongo wa 5 tuvuga neza yuko hari itegeko tegerezwa kwerekana ibisata bya technique no kuvuga ubuzi busanzwe ubuzi busaba ubumenyi busaba ibintu byinshi nibijanye nibibanza bya politique ibibanza bya politique ni bike cyane ivyo rero nivyo twashaka yuko kujya kugabana 60 na 40 vyo ho bari ho vyokora cyane mu bintu bya politique gusa ariko ivyo nti sivyo bashize mu ngiro mu nyuma baki bafata mu kivunga mu buzi bwa leta nibindi kubona yuko ngo mu bitaro abantu bagenda kuvuga ibintu by'amoko ibyo n'ukuri birababaje si byo twashatse namba muri mu masezerano y'Arusha kuko ubuganga ukwigisha ubuinjiniere ibyo byose ntibikeneye kuvuga ngo naka n'umuhutu naka n'umututsi naka n'umutwa naka niki bikeneye gusa ko afise ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ako kazi bagashiraho ibibazo kugira ngo babone uko abantu bashobora ku gusumbana mu bumenyi na experience n'ibindi aha niho habereye cyane ukudakurikiza neza ibyo twumvikanye mu masezerano y'Arusha abantu bagaca bagaruka kuri ya ntwaro itabereye ya ntwaro ikumira kubera iby'imigambwe kubera iby'amoko n'ibindi
cyari mu kiganiro cyo kwibutsanya no kwigishanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha abarundi yabereye y'Arusha harabanyagihugu bakunzi ba kino kiganiro bamwe bagiye batwandikira batushikiriza ibibazo bafise bijanye na kino gice gikuru cya kabiri cy'amasezerano y'Arusha aricyo kijaye cy'intwaro ibereye n'intwaro rusangi umunyagihugu wa mbere yagize ati imbere yuko haza amasezerano ya Arusha hari hasanzwe hari amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaza ahimiriza ko abarundi dusenyera ku mugozi umwe atamoko avugwa ariko mu masezerano ya Arusha yaje avuga ko muri leta habamwo ibice by'amoko bingana mwumva atoba yaje kuvuguruza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
ku bibazo byabajijwe n'abakurikira iradiyo yanyu ikibazo cya mbere uwakibajije yashatse kugereranya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano y'Arusha ati byoba Arusha yaje kuvuguruza amasezerano y'ubumwe kuko mu masezerano y'ubumwe batavuga ubwoko noya nibaza yuko atasomye neza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nubwo bumwe bw'abarundi nagarutse ku byo navuze kare ubumwe bw'abarundi bwatosekaye kubera iki si kubera ubwoko si bwo bwa bwarwanye sibwo bwagwanira ibibanza muri leta ibibanza muri politique nta kibi cahabaye kwari kugira ngo ayo masezerano y'ubumwe koko yerekanwe mu gushiraho inzego mu gushiraho ibijanye n'intwaro ibereye iyo ntwaro ibereye nabivuze kare ni intwaro idakumira namba idakumira no kuvuga iki no kuvuga abarundi ko bakumiwe intwaro zari zihari zifashe intumbero y'ubwoko nico kibazo cyari kihari nico rero abarundi bashatse gukura uko ayo masezerano y'ubumwe ntiyazanye amahoro yaratosekaye ibuka haba muri 1993 n'imyaka yose yakurikiye gushika muri 2000 aho twashize umukono ku masezerano y'Arusha abarundi barapfuye bicwa bahogwa iki ko bari banaka ko bari banaka aha rero nta kuvyirengagiza ni kubiri
ego umunyagihugu wa kabiri yagize ati amasezerano ya Arusha dufatiye ku gice gikuru cya kabiri ikigabane cya mbere havugwamo ukugabura ibikogwa vya leta bifatiye ku bwoko mu gihe kenshi batubwira ko mu Burundi atabwoko buhari mwumva none ayo masezerano hari ico amariye abarundi
niki kibazo gikurikira ati ibijanye n'ibikogwa vya leta kubigabura bifatiye ku bwoko ngarutse kandi ku byo nari navuze kare dutahure neza yuko hariho itegeko ryategerezwa kandi ryarahabaye ndavyibutse kuri ndayizeye mu gihe twari tukiri mu nzego mfata kibanza iryo tegeko ryarahabaye ryerekana neza ibibanza vya politique nivyo byategezwe kujamwo ibi vya 60-40% kwijana no mu migambwe twaravuze yuko umugambwe udashobora gusubira kwitirirwa ubwoko cyane cyane abajye bari bafise izina paripe hutu kumbure n'abandi bogira paripe tutsi numbaze ariko ivyo rero nivyo twashatse yuko abantu batangura kwiyumvamwo ko ari abarundi atagukumira kuzosubira kuba abashaka kuja muri politique bamenye yuko bizogenda uko mu migambwe umugambwe utegezwa kuba ufisemwo abava muri ubwo bwoko bwose bwashamiranye imyaka yose kuva twikukira ivyo no kugira icyo no kwita mu gifaransa indication kugira ngo abantu bamenyere kubana basubire kuba mu nzego zidakumira kugira ntihagire usubira kwidoga ngo twebwe banaka badukumiye twebwe banaka batugize ibi nibi batwangaje bagize ibiki ibyo nivyo twifujije muri izi ntumbero twafashe mugabo tukongera tugashira mu bindi bice bikuru ari cya mbere kijanye no gusubiza hamwe ari cya gatatu kijanye n'inzego z'umutekano ari cya kane kijanye n'iterambere n'umubano mu bantu ibyo byose byari gufasha kugira ngo koko abarundi basubire kuba abarundi ariko ntibyakunze nk'uko twavyifuza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi amasezerano y'Arusha yose ntiyakurikijwe turaza kugira icyo tubivuze ko
ego umunyagihugu wa gatatu ikibazo cya gatatu twabajijwe ko mbona mu masezerano ya Arusha mwari mwagabuye neza ku bice bingana ubu byoba byapfiriye hehe ngo izo ndyane zisubire zize
ibintu byose bifira mu mitwe y'abantu iki gitabo cy'amasezerano y'Arusha ni igitabo cyubatswe neza mu bisanzwe sinovuga yuko atakanenge karimo karimo nyene kuko byavuye mu mpari na jewe nagishize ku mukono hariho ibitari bike ntemera rwose cyangwa ntemera namba mugabo ko yari gushira hamwe hariho bimwe nemeye kureka nibindi abandi bemeye kureka kugira ngo dutere imbere turabe ko twobana tugende tushira imbere ukuyaga cyane cyane ibyo batumvikanye ko turashobora gukomeza tubiyaga umuntu tuyaga ashoboye kunyemeza ibyo we yemera nkavyemera tukagenda imbere kuko tuba twifuza ineza y'abarundi tuba twifuza inzego zibereye tuba twifuza intwaro ibereye intwaro rusange iyo rero hakiri akangonongono canke abantu bashaka gukomeza intwaro yo gukumira kuko bafise muri bo intumbero yo gukumira icyo twise ideologie d'exclusion et de génocide gukumira bagukumiye muri politique barantebana gukumira mu buzima bakakuzimiza bagukumira mu gihugu ukangara ivyo byari bimaze imyaka n'ubikiriho rero aho byapfiriye bipfira mu mitwe cyane cyane y'abanyepolitike abanyepolitike batifuza ko intwaro rusange y'ukuri ihaba intwaro ibereye y'ukuri ihaba baja mu nzira y'ubukumira ndakumira abambuza gutwara abambuza gusahura igihugu abambuza gufata igihugu nkakigira gwanje abambuza kurya igihugu hakugaburira abanyagihugu aho niho kenshi ibintu bipfira bipfa mu mitwe y'abantu mu mibereho yabo ingene bakumira abandi bivuye ku byiyumviro baba bafise ku bandi kandi basangiye igihugu kimwe
urakoze cyane mushinga nahe Dr. Alphonse Rugambarara ku nyishu uhaye abanyagihugu kandi ndabwira n'abandi bose bo bafise icyo badatahura cyanke bo bafise icyo baterera ku masezerano ya Arusha ko botwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp kibazo cyabo cyanke intererano yabo igashigwa mu kiganiro kugira bize bifasha abandi banyagihugu baba bari ko barakurikirana kino kiganiro mu gusozera mushinga nahe Dr. Alphonse Rugambarara turavye ico abanyagihugu bibaza kuri no ngingo yo kugabura ubutegetsi n'akazi ka leta dufatiye ku bice bya moko mubona barayakiriye neza niki wo bashikiriza imbere yuko dusozera kino kiganiro
ne baragarutse ku kibazo cy'ingingo cyo kugabura ubutegetsi n'akazi ka leta novuga yuko mbo tegura bo kumva neza icaricyo intwaro idakumira boshobora kumva igituma bijya bigabane byashizweho kuko abanyepolitike kuva muri 60 na kangahe aho bagira bya Casablanca Morovia ikibazo nyamukuru cyaricyo nyene ubwoko bugarakumiriye ubwoko bugarakumiriwe n'ubu biracyari rero womara kuvyumva neza niho wovuga uti reka tubanze turabe ko abantu boja hamwe inclusion abantu ntibasubire kuja mu gukumira exclusion kuko maze kugira inclusion uba ushatse yuko n'ikiyago kihaba abantu baganire bamenye ati ibyiza by'igihugu byogenduka niba wewe uvugira abanaka ni wundi akavugira abanaka mukaba muri hamwe mu mugambwe mukaba muri hamwe muri leta mu nzego za politiki ibintu byoshobora kugenda neza cyane cyane mufise ubushake bwo kumvikana aha niho hari ikibazo nyamukuru koko abanyepolitike barafise ubushake bwo kumvikana barafise ubushake bwo kumenya ibyo vyamoko aho vyavuye aho vyatwikiriye mu mitwe barafise ubushake bwo kumenya yuko aba bose barundi bababaye babuze ninde murundi nindi province nihe province burundi nihe commune burundi itabuze nibande batabuze mu burundi aho bose n'abarundi kubera iko umwe wese aguma ashaka kwikwegera ko nitu twavuze kurusha abandi nitu twavuze kurusha abandi hari ikintu novuga ku barundi kibabaje cyane ndavye uko abantu bitanze kugira ngo bashobore gukiza umwana umwe yaguye mu kinogo kirekire muri Maroka abantu bose barahagurutse ariko twebwe iwacu umuntu umengo nisazi fuye birababaje cyane nta buntu tugifise mu Burundi kugira tumenye yuko umuntu wese afuye mu Burundi biraturaba umurundi wese afise ingorane ariho hose biraturaba cyane cyane abanyepolitike bafise ubutegetsi bafise ububasha bwo gukiza abarundi aha niho hari ikibazo nyamukuru ugushaka kw'abanyepolitike n'ukuwe bashaka gukomeza gukumira canke bashaka kubaka bashize hamwe aha niho hari ikibazo ni kimpereje ko nshaka gushikiriza ko abarundi bakwiye gutahura koko icari cyo ndabivuge mu France ideologie d'exclusion et de génocide no kuvuga ivyumviro byo gukumira gukumira muri byose no gukumira ubuzima ariyo genocide iyo ideologie itahavuye ideologie ihagaze cyane cyane ku moko amoko ari akaranga batwometse ko babyita ethnie ivyo nivyo bikwiye naho twavyanditse mu masezerano y'Arusha n'ukuri no babwira yuko jewe nagerageje kubigwanya muri icyo gihe mugabo ntivyakunze duca dufata iyo ntumbero yo kuvuga ati bizofate umwanya kugira ngo abarundi baronke umwanya hari imyaka 10 kugira ngo bumvikane kugira ngo za ntumbero zose z'ukugwanya ugukumira zibe zashizwe mu ngiro ntisubire kuba icyitwazo cy'abanyepolitike ibyo rero ntitwabishyitse ko ahanini kubera abanyepolitike benshi Burundi baracari muri ideologie d'exclusion et de génocide sinovuga ni nubwoko ubu canke bunaka buri muri bose nivyo twabonye iyi myaka yose kuva twikukira intwaro zagiye zirakurikirano zimwe zitirirwa abatutsi izindi zitirirwa abahutu no kuvuga ko hakirimo ako gatima ko gukumira niko gakwiye kugwanywa mugabo mukukagwanya tukagenda cyane gose kumenya icyaricyo ubwo bwoko budutandukanya ubwo bwoko nibaza ko bwavuye kwibaza gusa nibyo twasomye bwavuye mu kuntu ku bukoloni Burundi bwatunganijwe mu nzego mu mashure n'ibindi
ndabashimiye cyane kubona mwitabiriye ubutumire bwacu twizere ko nejo tubakeneye muzotwitaba
murakoze
ndabashimiye mwese mwari ko murakurikirana kino kiganiro. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri wezi 3 akaburungu itorero akaburungu org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'itorero Burundi, haba kuri Facebook canke YouTube itorero Burundi, hamwe na Twitter itorero B. Ushobora kuba ufisi icyo datahura muri kino kigabane ca mbere ca protocole ya kabiri canke icyo woterera akanya nakawe ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya amajana 3 na 58 46 88 89 63 7 69 65. Ikibazo cawe cyangwa intererano yawe bikazoshigwa mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kuja muri group ya WhatsApp ya kino kiganiro wo twandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira amajwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Frank Espoir ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikebanuye naho butaha.
Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.